Nibukuna Nairobi, St. Augustine, Holy Cross, Emalindi, Kakamega, next on stage, Watafara.